Ki te huritau o te pakanga o te whenua o Korea, hei tā te pūrongo a whatitiri te wake, kei te whakamihi atonutia te tautoko a Aotearoa e 69 tau i muri mai i te mutunga o taua pakanga.
He huihui ngā tāngata, he hoki ngā mahara. Ā, he whakamānawa i ngā hoia i tai atu ki te marae o te riri ki Korea i te tau 1950.
We lost everything, so after then, so we had to start again from the ashes of war. So while we were in big trouble, we could not survive, maintain our identity without the help from good friends like New Zealand.
He toru tau te roa o te pakanga, me te aha i noho tonu ngā hoea o Aotearoa ki reira hei pupuri i te maungārongo, mutu ana i te tau 1957.
The long and dreadful war, which ended with the peninsula divided essentially where it had been at the outbreak of hostilities, devastated Korea. Although firm figures have never been produced, historians estimate that between 3 million and 4 million people were killed.
He ono mano ngā hoia o te ope o Aotearoa i haere atu ki tēnei pakanga, ae ai ki Ngāri Poata, warurau o rātou he Māori. 45 i mate, 33 o rātou i hinga ki te mura o te ahi.
We are grateful from the bottom of our heart for the voluntary participation of many young Kiwis. They even left some legacy even after their departure.
Ā, hei tā te kaikomihana teitei o Korea, he nui anō ngā hononga i titia ki ngā ngākau o ona iwi.
The Korean people, particularly young people, cannot entertain without the singing Korean version of Pokare Kareana. So me sometimes enjoy the singing that in our own version.
Ahakoa e rongo tonu ana ngā uri o aua hoia i te mamai, e whai tonu ana te whenua o Korea i te ara o te maungārongo. Whatitiri te wake, te karere.